Umsasazi kanomathotholo nomabonakude uNgizwe, Mchunu, nokwaziwa njengomongameli weAmabhinca Nation. Ubambe indibano noonondaba ngentseni yanamhlanje eGoli, ukubethelela isibhambathiso sakhe, sokungayivumeli i-economic freedom fighters ukuba ibambe ingqungquthela yayo kumabala ezemidlalo ase Moses Mabhida KwaZulu Natal ngomgqibelo. Isigrogriso sikaMchunu silandela ingxabano eqhubekayo phakathi kwakhe nomongameli weEFF uJulius Malema kumakhasi onxibelelwano. Kwindibano noonondaba, uMchunu ufunge ngobomi bakhe ukuba i-EFF ayizukubamba indibano yayo KwaZulu Natal, ngelixa naye uMalema emile kwelokuba akazukurhorhiswa nguMchunu.
Lo wayengumsakazi wakwe-SABC umengameli wesizwe samabhinca uNgizwe, Mchunu, usegeqa amagula wakhwela wawadilika kumengameli weqembu le-Economic Freedom Fighters uJulius Malema. Kulandela ukubuka Malema kwiyinkulumo yakhe yangevikele edlule ebize okamchunu ngomfanyana osemncane, kuyimpendulo yakhe emva kokuba okamchunu athumele umfanekiso ezikundleni zokuxhumana owawugxeka futhi uhlambalazo kamalema ngasekupheleni kazibandlela kunyaka ka-2023. Kulo mfanekiso kamacingwane wakhuluma amazwi alumelayo wabhekise kumalema esho nokusho ukuthi ngeke engene esifundazweni sakwaZulu Natal ngaphandle kwemvume yakhe, nokwazi kuholele ekutheni elahlekelwe uxhaso lwemoto eyinikwe inkampani JAC Motors yasePortshepstone.
Ngifuna ukuthethelela uJC njengamanje kanizakwethu, awenzanga lutho bafowethu, phela ukuthi bengithule. I was waiting for the right time to talk. UJC awuzange wenze lutho, awunaqala. Kepha abantu abanecala i-EFF. After even the letter that I've produced, ngoba bangama dictator abantu bona abahlula lutho, babiza ama CEOs abantu abamnyama bazowisa i-business lomuntu omnyama. Bathi wozandla, bathi sinikeza 1 hour ningamphucela imoto. Bayalwa bafowethu bathi ngeke. Bathi singeni thina kuyipolitiki. Lo mongameli amabhinca akekho kuyipolitiki. Makuphela i-hour bengangiphucela imoto, bathi le isixolise into enonsense. Abasimukeli ngaxolisa futhi kubo mina ngangikhuluma mina ngabantu aba Mantsonga who are offended and those people who felt I was tribalist. But emveni kwalokho kwenzakalani, bathi uNgizwe une dealership ayodwa anisivumelwane nayo i-Halfway Motors in Portshepstone. Bathi nibona bathu KFC uyafana, bathi mangenjalo bazoshisa wonke ama dealership yonke indawo, bathi amona usibuza ku clicks.
Umchono kwisithangamisa bezo kwelezindaba ebesibanjelwe kwamayimayi enkabeni yedolobha iGoli uphinde wagcizelela ukuthi ngeke uvumele ukuba yimpumelelo umcimbi we-EFF ohlelwe ukuba ube seMoses Mabhida Stadium ngomhla ziyishumi kuNhlolanja. Efunga egomela ngelokuthi ke esekhona ngeke uMalema elibhade unyawo lakhe esifundazweni sakwaZulu Natal.
Everyone is welcomed, prohibited who you are, but him specifically ngithi cha ukuthi lokho kuzokwenzeka kanjani, kodwa ukho umthetho ozophula, kodwa ngithi uyongena ngifile ngoba yabona nje ngicine kanjalo nje.
Bele phambili uNgizwe, Mchunu, ngokugxeka kakhulu iqembu le-EFF ngokuxazulula zonke izinkinga ngodlame. Ezindabeni zeSoweto TV, nginguJabulani Ntsele, ngiseGoli.